Mbuye mpuye zanja langalo Msandisiye mbuzo ndiansazo Mundisandike ndi mwazi wanu Ndikale mtu wabe Ndikale oye abe Mbuye mpuye zanja langalo Msandisiye Sazo mundi sambike ndi mwazi wanu ndikale mtu wabe ndikale oye abe undipewese guzi lako lako zaziko uli Chape chape Mzimu usandisiye ne Undi imbise Undi ese Mzimu usandisiye ne Undi pedwese Undi punzise Mzimu Mzimu